see you, Mama. Mara la prosecute la nate ifuna ukwenza life yaka Zolani miserable.
Ah, yena umthoyile sha.
Oh, utshela mina le nto le.
Ivan. Ke honest nina mas.
Uphoza ne bail. Yini engayenzeka uzolana ngaye angabaleka eSouth Africa.
Esh, mulo yena cha Spanish is very serious. And those thing gona le 100% success rate.
Mama makamuzolana ngaye jela.
That's very possible.
Ungitshela, everyone has a price. Yini singambhekela ngayo lo muntu?
Ngithi bathi ba 3 bazabile ngo-dry obarebadaye mani.
Eh?
Bobotlhe bakutrongo ngi rivulela so.
Oh, nkosana ofefe.
Mara lo wena okaphula stand sesichipi byana. Indiyo yira bantu thotshwane le uzabulela lena.
Hayi mani, phela ngeke njalo makuvela into sagijima siza kusha balala.
Mara bona bayani ngibale bawutrikile and then bawine. Mara bayani ngurapele hore gardener ila hawe sabula mlomo.
Solutions shabalala. Senzani ke makunje.
Eish. Ke tshwana gore ke nahanela yona e.
Okay, in the meantime, mina ngizolungisa imali premium. Zobukela DSTV ngefamily yakho.
Ngoba uratela yini wena?
Sho, sho, sho. Sakho.
Your end goal.
Into yami. End goal yani.
Udlala ngomlilo. Zosha.
Yazi le ndiwo nokuthi unakane nami ngoba nginamama. Kuthi mina ngowena ngabe ngibheke icebo ukuthi ngikhiphe kanjani uzolana ejele.
Ngathi ngokhuzwa ngayo.
The next time uzolani ecabanga ukuhlukumeza umuntu. Akhumbule ukuthi abantu bayahlala ejele iminyaka ngento abangayenzanga. Kodwa ayike asikho isidingo sokutshela ngaleyo nto mina ngithi uyakwazi.
Ngicubuluza. Qhubeka ngicubuluza, yezwa? Kudala ngiyidlala le game. Ngiyidlala usadla amafinyela for lisapha. Qhubeka wena. Khumbulele i-conversation. Ubabuze baningi.